ndị nwoke gọvanọ gee ntị ka anyị ghara ịghọrọ Chukwu aghụghọ, nọrọ n'ihu ụmụ Chukwu a gwa Chukwu ihe ị ga-emeri ya.
Okute ndị Igbo.
Oh yeah, it means you don't want to do anything for God. Ihe a bụ aghụghọ nkịtị.
Father, if I could be straight, as a nigga, I'm making project. I'm not going to have a card project. Can you remember? What if I can put?
Okay, come to Lord Jokweta. My name here is a political statement.
Father, my mother made a political statement. Only of that same and I'm not saying my Peter Obi have never promised anything and failed. I'm a fundamental Catholic. Even when I'm good, no, can't remember me. But in my car,
you can help me say, Mary here in Anambra. Praise the Lord. In your capacity and what God has done for you, Governor, give him unto you. Okay, give money, get into what's in our call here. God hates stinginess. Ihe m na-ekwe na m ekwe ka ọ tọọ gị ụtọ, a m ekwe ka ihe ga-azọ gị ndụ. Otherwise, gị na atiku we fail. Okwu a, ọ bụ ebe a ga-epentiri gị okwu, ọ bụrụ na ọ taa mbaka. Gee ntị. Ọ bụrụ na ị gara n'owere onye na-agwa gị okwu ọfụma, you can save your political destiny. Oh, 2019, unu amadi mgbe mmemme ọrụ amamadi ka esi mee election. Unu ama nghọta dị ka o si gaa. Praise the living God. Ihe ga-eme nwanne nwoke na enyi nwoke abịa baza, ọ ma nwa ma ọjị. Gịnụ ntị amamihe m na-akọ. Chere, biko. Gee m ntị, gee m ntị.